Ubalo eh. Ubalo ah. Ubalo eh.
Jawinjo na. Gor Mahia FC Chopa, Beta Branch, Gwelie, Sol Romaro Menda mar dongruok matimore chieng' Jumapil tarik 27 dwe mar apar higani e Beta Tourist Hotel chakre sa ang'wen onyango. Nyasino maigeno ni dhinyuolo bas mating'o ji 33 idhi yuore kod Governor Gladys Wanga, Senator Moses Kajwang, MP Mili Mabona, Engineer Samuel Alema, Dr. Raymond Omolo, ma NPS mararita mapacho kaeki, Lawyer Willis Otieno, Okil Silas Jakakimba, Honorable Day Abeka Ekind Mamoko, kagiteno samiwa kiaga won meli kaka wendo modhia. Parni yore duto chomo the Mbeta Tourist Hotel chieng Sunday October the 27th higani e harambe mar nyeo bas ne Gor Mahia FC Chopa Branch Mbeta Kikbai.